Abafungwa bane b'Igitega bagirizwa kwicisha mahiri mugenzi wabo Ngendakumana Leonidas kuri uw'Imana bajanywe gufungirwa mu isengero ryo mu ibohero ry'abakenyezi ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri. Abo nabo ni Japhet Batazira Atibu asanzwe arongoye abandi bapfungwa uwo bita Kapita Kinani Bimenyimana hamwe n'uwitwa Jonas. Amakuru ava muri iryo bohero rikuru rya Gitega avuga ko abafashe iyo ngingo ari umushikiriza manza mukuru akukira sentari subiramo imanza ya Gitega ni Ishemezwe Felicite afadikanije n'urongo iryo bohero ni Ishimwe Josiane. Abo bategetsi babiri ngo bafise intumbero yo gukingira Japhet Atibu kubera imigenderanire bafitaniye. Abapfungwa batanga uturorero dutandukanye, kamwe muri two nuko Kapita Japhet Batazira Atibu ari we wenyine arekuriwe kudanda ariza ibinyobwa muri iryo bohero akingiwe ikibaba n'urirongoye. Ayo makuru nyene avuga ko Japhet kenshi atarara mu ibohero kuko mu ijoro ngo ahabwe uruhusha rwo gusohoka. Kuri uwa gatatu umushikiranganji w'ubutungane yari yagiye kuri iryo bohero kugira ngo yumvirize izo ngorane zihavugwa nk'uko amasoko yacu abitumenyesha. Ikindi twamenye nuko hari abapfungwa 22 burije umuduga baboshwe kuri uwa gatatu nyene tukaba tutamenye iyo bajanywe. Bikavugwa ko bari mu bamye basaba kwabo babarongoye bane bagirizwa kwica mugenzi wabo bohanwa kandi bakavanwa muri iryo bohero rya Gitega. Muri abo bapfungwa 22 burije umuduga bitazwi yugiye ngo harimo uwitwa Menge, uwitwa Miburo hamwe n'uwitwa Jean de Dieu. Twarondeye kuri telefone ni Ishimwe Josiane arongoye ibohero rikuru rya Gitega ariko ntitwamuronse. Umushikiriza manza mukuru akukira sentare y'iyungururizo ya Gitega ni Ishemezwe Felicite wewe yatwitavye ariko nta na kimwe yashikirije kuri iyo dosiye. Abakurikiranira hafi bijyanye n'amabohero bobo bavuga ko mu bisanzwe abo bapfungwa bane bagirizwa kwica mugenzi wabo bategerezwa gushengezwa imbere ya sentare bagacigura urubanza rw'ikibiriraho.